gweng' onate wan wache nang'o koro miyo ka chik keti to chik onego walugi nikech chikego konyowa dak ei society maber ok gin mar kumowa to gikonyowa mar loso gik moko madhi maber koro miyo an ablame ang'o sirkal kendo skundeni ablame be jonyuol samitero nyathini skul bi idhi e idometri ing'i kuma nyathini ninde bi ikowo nyathi nyaka idometri
okinte kumigaigo iweche ni in koro isetieko registration koro wen wa nyathi
mano ok ber nyaka ine ndang'o mi itama onego ane kuma nyathina chieme kuma nyathina ninde kuma nyathina dhi e cho
kuma nyathina
chiemo kanyo onego jonyuol dhiye mayiego ni ber karach tubedo piny kuoni yawa gima kama walosuru kech gibro kelo tabu inje no ka higa mokalo chande mukumu girls chiemo oruwore gi gik moko madonjo momok ber nyithindo otimore nade ohinyore ma skul olor koro miyo sani janyuol kata sani endi kudok kudhi neno after museumu higa manyien ka nyasa otelonwa ka nyathi tero skul dhiye ne klas mosome ni chal nade
desk
mobete chal nade obedo but dirisha obedo but kama chal nade ne ni chal nade dhiye kama nyathi ninde ochal nade dhiye kama nyathi luokore kama nyathi losore chal nade dhiye kama nyathi chieme jikon mitedo ne nyathi chal nade.